Banyuzure mu mutima imyaka yose namanurukundo rw'Imana amahoro nahawe na Yesu Mwami ndayazigamye mu mutima nahogira banyagayo mahoro sinzopfa nayahevye namba Yesu mamahoro yayandaba kumana nyene anyuzure mu mutima imyaka yose namanurukundo rw'Imana none ndaru hutse neza mu mutima kuko Yesu ari wanzigama arandindi byangora kandi byatsinda mu mutima haramahoro Yesu mamahoro yayandaba kumana nyene anyuzure mu mutima imyaka yose namanurukundo rw'Imana Yesu mamahoro yayandaba kumana nyene anyuzure mu mutima imyaka yose namanurukundo rw'Imana Yesu mamahoro yayandaba kumana nyene anyuzure mu mutima imyaka yose namanurukundo